Yokina, Uwego, Umutamu Kanyi, Umukuru Kuhugu, Chasi, Ngamu Uruni, Kuzina, Yatewa Nene, Kwa Kishimile Chane, Umudiango, Yuki, Emishe, Inene Wikanga Kutiti Ganya, Muneza, Kuhili Mwono Piatu, Muneza, Nakato Zakeza, Mkuchari. Ito Nato Yatuwa Nene Chane, Kukotura Muneza, Kwa Sande, Sandine, Mwomero. Ito Wakora, Ito Kushikitira, Mkuchari Kuhuni. Ito Wakora, Ito Kushikitira, Mwomero, Mwomotamu Kanyi, Mwomokuruni, Mkuchari Kuhuni. Na chane chane, mwenye wa mugambi, okufungulira, abana kumashule, musatomu ziko, umuhezi, uwo mugambi, okugaburira, abana kumashule. Abankera bara yamaze bati, uguriwe neza ntiyongeza, umunezero dufise mwaduteye, umunezero ibibondo byacu byaduteye. Nta majambo menshi tworonka kugira ngo tugaragaze umunezero dufise muri kano kanya. Userukiye kino kigo yatubwiye ko umugirigiri ubwira babiri nyakamwe na rimwe naho nyenegize Imana ikashikana. Twagira rero tubatere intege tubashimira tubereke yuko turabashigikiye. Turabashigikiye kandi tuzoguma tubashigikiye kuri uno mugambi mwiza muriko murakora. Nkuko mwadusabye ko twokorana nka Fondation Bonasio Ugiraneza, ndabibemeye ku mugaragaro na bene bari ngaha n'abanyakabezi bari ngaha. Mwadusabye mu ntamatama tubemereye kubera twese ntitwafatana amaboko tukagira urunani hakabuza Mkuchari itazotera imbere, haba mu iterambere ry'umukenyezi, haba mu iterambere ry'ugwaruka. Ibyo byose tuzabikorera hamwe, haba mu magara y'abantu. Sinoreka cyane gushima ingene mwafashe nka nkama wa mugambi twise kurandurana n'imizi indwara zifatiye gufungura nabi. Sakasesheshwa rumuri twabyiboneye hata ane. Natwe turabatumye ngo tubere abaserukizi mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ngo dufashe kurondera abo bana bagendana indwara zo gufungura nabi, kugira dufashanye kugira ngo tuzirandurane n'imizi hamwe.